Wow.
Thank you.
Wow.
Ah!
Wow.
Ah!
There will be an intermission of 10 minutes.
Thank you. Wow.
Yeah.
Yeah. Wow.
Yeah.
Wow.
Yeah,
Wow.
Yeah.
Wow. Wow.
Thank you.
Wow.
Thank you. Ah! Da 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 da